On this one, you know how we do very good. We're going to be in town. Wapa. Kinawaka.
Kanipe Kenya. Kanipandisha mi daddy. Nikimuona peki ya sukari. Moyo mpasa kuradi. Abigo mbio kila ya idadi. Chukulake na